and your dear Bukom. Only an uncle baby, or so baby or say, I will be in him, a posy fool in him. And the Bukom was repa, say Emma Bukom Banku Bill. A year prosecutor would genuine moon a year ura aim, or no class report and say, or no DNA, all opposed to bill application, name him, your back can actually court and say. So ma Bukom Bill dia oma ne bill a conditions no anobaye den kakra anansa anobaye she kakra se de Bukom onwane na biribi a posifo hia no no obeba anansa a biribi a posifo wehwe na chiri kwan ese ese so ba court no obetimi aba
abusia memo akwa ba famra de pa tv eso baso wa no like no wa share e ho e de amaye eye na wo twetwa mu nsem bi beto social media no so e fa Bukom Banku en afenso ne ba a chere se e ba eye mframa mu se omu twen eye pentoa ana se meka se etoa e de kwo abrante bi oyɛ footballer e wo eye Bukom abante so ma se mo e kopie mu e wo court e ma Bukom e kwo hye eye police fo akachi for 10 days na ano ana embra no eso se wo se omu kɔ court na omu court no nsem a efri mu ababonte so ene e chere se Bukom Banku ene ne ba ne nyina ya grantee eyo omu bill na yebeka ya na abrante bi eka ho a na chere se suspect ne ebeto abonte so omu ye miensa apart from Bukom ne ba na abrante bi eka ho na mmu abrante ne de odwane ama police fo entimi ensa anka no e wo ho no mu ti abrante ne de court omu ko ne nyina ontumi enko bi e wo ho no mu wadwane a besi ne ama police fo e de ababonten so se wo ye police na wo she police atade nkwa de wo hu abrante no abonten so a wutimi eche no e wo ho no mti abrante ndi esisi ade wa ye wanted e wo ho na mbukom ne ne ba no ya grantee eyo mu bill obi a 50,000 Ghana cedis wo ye two sureties so e ka ho se Bukom ya ma ne 50,000 na 50,000 no eche no so peni pa mienu a che se omu begire mu ama no a omu ye aban adwuma na afenso omu te eye enkran heya enye obi a ti kumasi anase sunyane the same thing na ne banon so yama no 50,000 ono so two sureties a obepa obi a oye abanye juma mienu na afen so omote eye enkran abonten so na oma asamu no ye tu edi akwa koshe January inti January on the 10th ombasa akwa kopie mu ewo court wo ho na yenko nyenko di court nkomo ama brako ampofo aboye mu nchire mu na asa nebe kwa na meka usai Vazda Foods edi Tom Brown power power di abedja maisu utu ako ton baku baku na nane sobe fro mu gana ha ye chakwa ngo eye takura de Chapel Hill ofre nkwa de bebi a wo bia e be deliver Tom Brown no e de abroad sanso na US contact ne miensa no a edi kan no fa ne fro wo mu bebi a wo bia wo US nso ofre mo be ye deliver no de Tom Brown no e de abroad na ye nko ne nko ti court nko mo mra ye ba ya to aso e de amon
Bukom Banku e na dodo na e fre no ne di ankasa e ye Brahma Kamoku wone ne ba enene omu ehun aka edwae mu na wotwe etwae mu na mebebo wa mane wo court nkomo tv so se eye circuit court 8 otimu afo a wotin edwem ewo ho eye adelaide ashe se ye mfa Bukom Banku nkosi aposifo akachi enefu amakomako edu 10 days ni nyina ne se Bukom Banku enene ba ene abranti bi a ye fre no prosper kwa yesusu se sa enipa miensen e de pentoa akɔwo wa branti bi a bebi oda no emu ɔhye ano ɔden paa asɛm ne bepie mu ɛwɔ court no prosper kwa ni kra de court a issue de ɛbɛka sɛ yɛ bench warrant sɛ yɛmfa nkɔ hwehwɛ no ɛnkyɛ no ɛsan sɛ yɛnim baabi a wɔne nam ɛberɛ a ɔda ada apolisifoɔ sɛ ɔkɔ akɔpɛ aduane bi atɔ adi aba no ɔkɔɔyɛ a wama ebi mu neno ɛne nam so ɛma nafu adu no ɛso nwura yɛde no ɛbɛpie mu ɛwɔ court na ɔtemmuafo Gertrude ɛkɔ live nti ɛnɛ yɛde Bukom Banku ɛba ɛyɛ circuit court 9 ɔtemmuafo a wɔtena atwam ɛwɔ circuit court 9 ɛneɛne wɔti yɛ nsɛm paa ɛberɛ a Bukom Banku lawyer ɛsɔre gyina ɛkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛi yɛka well title koraa Bukom Banku ɛwɔ bi yɛka titles ahorow a ɛfa boxing ho paa kuturuku bɔ ho a Bukom Banku wɔ bi ɔkyerɛ sɛ wopie ɛbɛgyina court abɔnten a ɔsoro te muafoɔ nipa sɛ wɔmɛhwɛ sɛ nipadɔm ɛgyina abɔnten a ɔmu nyinaa twen Bukom Banku ne dɛde pefɛ sɛ Bukom Banku ɔyɛ bread winner no kyerɛ sɛ ɔhwɛ nipa mpempem wɔboa nipa mpempem ɛwɔ Bukom abɔnten so ɛyɛ Jamestown nti wɔserɛ court no sɛ ma court no and remanding you. Bukom lawyer Leslie, a son to an instant to say a court and say, Ye quack with the brunia. The court and a castle Bukom and some called them muddy and check our hard dream. Sans and call I betum brunia and pabua. Ye betto at a dear shawm. Ombe di dinia dinina, agent a bookum so, edana boom, it was recortum, bookumumumia and copia bia. We or say a father and son business, a sons ubi, and then a ba, and a ne or moho aka a gem. Leslie, a year bookum lawyer, son, today much their court and a son's record and a crass was recortum. A dear bookum, only a name copia bia, or so old baby or tea, I will be any opposite fool in him. Nti Bukom was sere pa se yema Bukom Banku bill. Eye prosecutor ojina emu eye owura ayim ono kra sere court ne se ono die ne on opposite to bill application nemu me obeka achire court ne se so ma Bukom bill dia oma ne bill a conditions no ano be yedin kakra anasa ano be yeshi kakra se de Bukom onwane na biribi a posifo hia no no obeba anase ebiribi a posifo wewe na chiri kwan ese ese so ba court no obetimi aba court enim ho e na wo hwe we ye circuit court 9 abontin kwa ngo bebe a park cars ni padom e jina wonyina e ya dehia efi Bukom Jamestown aba omo twen Bukom Banku ene ne ba no me ne wo kase circuit court 9 otimwafo Justice Samuel Bright Akwa ama Bukom Banku ene ne ba ni nyina bill oma wo mo bill obi a 50,000 Ghana cedis inti Bukom nko a e bill conditions e ye 50,000 Ghana cedis onfa enipa mienu enyina na chi enipa mienu no ese so mo ye nkrofo a omo ye aban adwuma a omo wo encrimentem ha sanso ena ne ba ne nso court ama ne bill e ye 50,000 Ghana cedis ono so emfa echigina fo mienu a omo ye aban adwuma enyina na chi awomso esese omwo encrimentem ha nti yebeka se the court granted Bukom Banku and San bill in the sum of 50,000 Ghana cedi each with two sureties each. The sureties should be civil servants within the jurisdiction of Accra and answer the court enwechi ena court na echese Bukom Banku onya hweyi onya hweyi papa in inti court e di asemno ashe general bosomen ne da etosu edu January 10 2023 ena Bukom Banku e be sign ababe pim e wo court e bio
abusiana nsem no nkyremu nyina ena amabra kwampofo de aboye e wo ho tap tap send e ye juma ko bia wo Europe Canada US so send this car e di abaga na so de form mo account na se bank account no and on the server ko Google Play Store na se App Store no download e ye tap tap send app no download you we be busa so promo code no abo adepa tv e de asho abo adepa tv show we are first transaction no wo Europe be cho 5 euro so Canada and I say US and so about $10 into so na you should tap tap send app on offer do juma nyina e ho no mo e fa maye e ma re fi so ko YouTube ya de party view be subscribe e de amaye subscribe button no aboso se na be videos be ba bon ti be obenya bi ahwe san so na ko Facebook so be subscribe no like page no follow ye notification bell no boso se na be videos be ba bon ti be obenya bi ahwe san so na articles ni bi beguso a ho so benya bi akenkan e wo ho no mo e de amaye wo ko TikTok Twitter Instagram so be follow ye e wo ho e ye ade Party TV MD Miss Ama Adepa Makram.
Tap tap send mama finish ya pa a film consumer to ye bio. Where tap tap send bro nya chedia promo. Tap tap send this war done a customer's assay. One near my pa my entity at the draw a ba. Says ya upa se ubora draw numa udiane se ube send it $200, 200 euros, and I said £200. Wiki biya o sende ya automatically wa enter draw num anasa obe sende $1,000 £1,000 anasa €1,000 month ya eye December bosumi mu na wo sende ya ye wo chede bebra ye betim dia ma e biye flight ticket to Ghana yes our flash screen TV ya che ye wo air flyers ye wo blenders yes our sika cash and the niema bebra ye de che enti koso asende mo Sadia Baya Bell anymore. Tap tap send Bronya Chedia promo. The more you send, the more you win. Send more, win more. Tap tap send.